Thank you. Zang barche meba tende ling ye zhu ba ra xue ge ri bo chen le
Let's go. Vasekunda, Saprapati, Dejavi, I super Shambai, Sebo,
Changba,
Changbala, Dawasanam, Dawasanam Denga, Vasekunda, Vasekunda Pass, Dunji, Saila, Asham Dunbapur, Dunbapur, Tobre, Sebo, I'm a Sandini, then if you're in the kids, you're to be like it. How did it? Then the Subakam on a big Tolavaji, Bona was there, and then the Jatan said to like a crush, Mela Blavai. Tell me, Bama, I don't know, 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 I don't know,
Oh!
Yeah, da 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 chaya kha din de jo moya kha ninje mola kachu maya kha kayu la ka sanala ninje mola sinki o mahalu ye intu ho la mo ki ki ninje mola o kishi rona kha chile mindu karma la jayi ki ne ninje mula ba sangrawa mindu tumo ho jayi ki ne ninje mula kirangrawa mindu he 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 he
Oh. Oh! Yeah. Yeah.